My fellow South Africans, our nation is in mourning and pain. Over the past few days,
Umntu Omnyama esifa oko kugcwala itrongo yile nzondo. Nangu umntu omnyama esifa oko kugcwala itrongo yile nzondo. Nangu umntu omnyama esifa oko kugcwala itrongo yile nzondo. Nangu umntu omnyama esifa oko kugcwala itrongo yile nzondo.
One summer night, ethunywa kwasho bright, a young black sister igama lakhe ngu-Unathi. Conscious and woke, eyazi femicide. Kwakusebusuku sobezirado zazidlaka. Raised by your mama, ekhule ngena pups. Big brother in prison, eshaya itrap. Kungekho umntu wothuma, kokwabo ngekho plan. Eyityatyambo ngesilungu eyiplan. Ekhule elokishini enenyuke neshak. Ekasi bemcelela, should never give a fuck. Bembiza uBrenda, kuba wayinefast. Umntana ohamba lala, wayingeyolo type. Engaphethanga base, mali ifakwe kwitasi. Kwathi gqamashi tenxilile, eseliphantshi. Bathe gqiba mrafula, bembambi private parts. Wazama ukulwa, but wengenalaka.
Nangu umntu omnyama esifa oko kugcwala itrongo yile nzondo. Nangu umntu omnyama esifa oko kugcwala itrongo yile nzondo. Nangu umntu omnyama esifa oko kugcwala itrongo yile nzondo. Nangu umntu omnyama esifa oko kugcwala itrongo yile nzondo.
Wayesemncinci, wayesena 25, bambamba fast, bathatha life yakhe, benza shongo no survive. Bamarepa, bamcisha, bamlahla oko dice. How many girls must we live with femicide? How many girls must we live with suicide? I'm a man, so I'm not taking sides. But this situation is becoming
a jive.
Lendo yenzi vibe. Actually, mna indenza nar. ETV nintombazana is sexualized. Our leaders are telling lies. Bayas contract TikTok with Muslim and leaky swine. But think of Baba's life, but tengi so goodbye. The woman is the earth, moon, sun and sky. So if you ngumdong mama, people go zako and fly.
Nangu umntu omnyama esifa kugcwala itrongo yile nzondo. Nangu umntu omnyama esifa kugcwala itrongo yile nzondo. Nangu umntu omnyama esifa oko kugcwala itrongo yile nzondo. Nangu umntu omnyama esifa oko kugcwala itrongo yile nzondo. Nangu umntu omnyama esifa oko kugcwala itrongo yile nzondo. Nangu umntu omnyama esifa oko kugcwala itrongo yile nzondo. Nangu umntu omnyama esifa oko kugcwala itrongo yile nzondo. Nangu umntu omnyama esifa oko kugcwala itrongo yile nzondo.
The nation is mourning the deaths of several women and girls who were murdered by them. We know the names of Queen Nene Preja, Leandre Jacobs, Janika Marlo, Ayaka Giani, and her three little siblings. But we also grieve for the many others who have died at the hands of men.